Papatū mai te kaparākau pango wāhine I tā rātou tukinga tuatahi kia āke tīna I Turanganui Ākiwa. Hei koha whakanui I te whakatūnga o te papa haupoi hou. Ai wawatati ana kia eke te hapori ki te taumata o tēnei momo tākaro haere ake nei.
New Zealand.
Ko ia tā te hau kāinga I mata popore ai, ke puta te ihu o te kapa o Aotearoa, I tā rātou tukinga tuatahi ki runga I te papa hou.
Definitely when you play up against like the world number three, it's always going to be a tough battle. I thought we actually played really well, we kept to our structure, which was awesome.
We wanted to win, but we were very tired.
No te hau whātua toru rā no te tukinga te kapa kārāke kotahi ki te kore, ahakoa te tukituki o ngā wāhine o Argentina.
The sport in general is getting more physical, so everyone is trying to use their bodies.
He reka ki ngā kai mā takitaki, nā te tono a te hapori me te tautokoa ngā tarati o te rohe, I whakai ai a haupoi Aotearoa kia heria mai ngā whakamātautau e rua ki tūranga mo te wā tuatahi.
I haven't seen a crowd at Harry Barker like this for a very, very long time.
Just having a test in Gisborne as a whole is just phenomenal. Look at the arena, there's that many people, there's no room for anybody to lean against the fence, it's all full up.
He whēako mō ngā kai mātai, ngā kai tautoko pūmau, me ngā kai tākaro anō hoki.
Hockey doesn't get much exposure out in the rural areas, so for us to come here, hopefully we gain a couple more black sticks after today.
It was an honour. And I love the feel, it's very good, and all the people, it's very, very nice.
The people that's going to benefit from it most is our younger ones.
Koe huri kē te aro o te hunga nei ki te hau te I te whakamātautau tuarua, engari e waiwai ana ngā waha o te tai rāwhiti ki te whakataetae haupoi Māori kātū kiko nei, hei te tau e tū mai nei. Kere ama right, te karere.